sizokhumbula nkosi abantu bethu uThixo wethu banamandla amakhulu abazali bethu mnini into zonke abadunywa ligongqongqo lekorona thixo wethu onamandla amakhulu bathi bakumka abazali bethu uthixo wethu nathi sacothuke elifefeni lam thixo wethu onamandla amakhulu silatya nkoseni kandlela thixo wethu sisithi nkosi kukho abantu thixo bam abafudukayo kuwe naliwaa thixo wethu onamandla amakhulu silatya elikhandlela thixo wam nini into ezonke kukho abantu nkosi abesayo sihamba nabo thixo wethu singala mantombazana thixo wam malusalungileyo abanye nkosi bahlala bakhaleni wam thixo wethu nini into ezonke abanye nkosi bashiyeke endleleni malusalungileyo thixo wethu abanye nkosi balandulele iphakade kodwa ekuseni njena malusalungileyo sizokhanyisa Amen.